ke a leboga Chacha Madikulo ga sebešo wene wa go ntumelela gore ke tle mo sefatlhegong sa Bauba 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 Ngwato latšitšeng la gagwe la mafelelo. Malala phate a motso maaparatshetlhwana a motso le maragathetho a lego ka fa le malala kgotla a bomoraka bao le bona e le go e ba le go fa botokta le lena mashita phiri a motso. Bauba bogoši jwa bapedi bo thomme before 1818. Ke rata gore lena ba maruteng bjala ka ge ke tlo emela magoši ka moka a babina noko gore re di tsebeng gore rena re tswa kae. Batswadi ba rena ba sale ba re fihlela ditorong ba re gopoditse mo re tswa go ntse. Ngwato e le go kgoši setlamorago babina noko ka mokana ga rena bjalo re kopane. Lo se segolo se babina noko ba go selela fa gore e tata go rena re be re dumme gore a bolokiwe ka poloko ya semmušo gomme ebile go lešita phiri re re go rena re re go lokile go lokile. A ke laetseng bapedi gore le tlogele go hlolelela le tengwaya le bošego ka renke le tswile mabora go ka renke le tswile lešika before yona mengwaga ye ke e bolelago ya bo 1818 batswadi ba rena magoši a rena bolethefesannano ka tubatse ba robetse a senke ba robala ba boloka ka official funeral wa ere santse o rebela ele le gono ge e re se a re tlholegela. And mo go yona ba bina noko let's carry a mistake, a big mistake ya go re lebelele ANC ka leihlo la gore rena ga re lebelela ka mesoko e re lebelela re ja e jagile e re ria se e ya re tlaiša a se yona. Ngwato ge le gama dikgomo le nyakotle di ria masiala a dithata go ba le hloyo go ba le masi ka bjaleng jwa sepedi gore e tlebe sepedi ka mogare ga bjala jwa ntshe go ba le moroko. Re bekile ke bao ba rometsego ke ANC ba lego ka mmušong not ANC. And-e bogoši jwa rena bo thomme ka 18 yene ke e bolelago before ANC thoma go hlomega ka 1912 re be re ntse re le gona and-e lebile re sa tlo ba gona le se ka ba la dira mistake la lebelela ANC ka itlho la mesoko. The time will come. Re lebeletše lena le tsena-tsena go taba tša bopedi and re lebeletše gabotse very close re lebeletše akela jeng gore a seng ba uba fela a go seboloka ka ka state funeral ngwato khoshi magheru the national chairperson of traditional leaders national chairperson what asanga ho just state funeral khoshi kholoko morwamoche member of parliament from 1999 till 2010 asanga ho just state funeral while sanjure lele khoshi mogashu chairperson ya region ya skukune house of traditional leaders asanga ho tsa tlhompho eo khoshi skoror sishiwe chairperson ya province ya kontralesa asanga ho tsa tlhompho eo khoshi nenchembuve wa motseba deputy chairperson ya magheru asanga ho tsa tlhompho eo Queen Mujaji, Barovich, Gora Mujaji, Asanga Bahuja Tompo. Wawa Rumage Woga Gua Basaola, Van Nia Chomija, one state funeral. Gauka for Obella or Bella Boshe, those on Alam Zogim Bule of Akasa, how Rubage Wago near state funeral. Wawa Balatinis Polo Bago Hasa, Wago near state funeral. Maroshi Abu Pedi, Shia. Ke avala asanga ba bana state funeral while sanjore lele ala a hloge ANC le hloile ke na hloyo ene o ile go kamala gare ba e rometsego part the time will come ke a tswa fa ene re le village le skana gana re ponje now is the time ena the vision yele ya go dira gore ka 1912 ANC hlobere re le magoshi ya bopedi a ba bina noko re kopane vision e re tletse jwa le re emeletse ka maoto and it will never never sit down hona le di plaza ja bapedi 32 go di moga di plaza ja bo ja bapedi 32 hona le di plaza ja 11 ja bapedi tse di ne le go di mineral rights ka kwa DMR dingwadisitse ka 1%. Re tlo nyako o tseba gore ga e le gore di ntšha tšhalete di-mineral dimine tseo tšhaletantse ya kae trustantse ke bomang legato la rena la bapedi le ngwadisitse ka kgoloko le morwamoche we are here o se ka raga o rema mokabi wa re o a lomeletse re gona meshate ya bapedi ge o le kgoši nngwe o bolela ka bogoši jwa bopedi o bolela ka bogoši jwa babina noko o be very careful mabina noko ke mamone ke mohlaletse ke madibong ke mageru ke ntompe le gadimane ke mathibeng ke marulaneng ke ga bongwato mafefe ke ramaube ke tsetane ke ga motodi a re ba goma le ba goma le ba go shuba bopedi ra ba ke a feta mongwato ska mphela pe ke a fetse ga nbuana Bauba wa ngwato ga tloga o re kgopetse gore re kwane le yena gore re santse ema ka nako wa bopedi ka mokana ga ona magoši ka mokana ga ona a bopedi a re tlogeleng go tlhorelela re hubeditse megogo ke nako ya rena gore re kopane eo a re tlhoile gore tletla re kopana le yena ke ya ka mmušong phogola marumo wena re le mogale a dire le etetse ka mola re le bapedi le re thaeditse le a lekwa le bile re a leboga ra go gopela gore pelegege kgwedi ya matche e wela ka mahlong bala ba dimaine o re biletse bona re nyako o shebana le bona ka mahlong lena ba ka maruteng ngwaubauba le seka be lefelo ya mammo le re ngwana o gona bogoši bo gona ga re tlo tlhore ka mo re tlo tlhore lwa lebile re tlo dirang ka re tloga mo lašhale le thomme dimpopolwana ka mo a ko boja e sale rena magoši ala ba re gore tlo ba magoši a direto fa tša borena ba ditšea ya go botša kere go na le difarm tša bapedi tše 11 tše di nego di-mineral rights o dutse ka moo baka bogoši gomme ka kwa ba tšea tšhalete tša rena stop it ngwadu ga re sa baka fa tša borena re a tsea gore di jwang gona nto o e bakago ka gore lebile le salari ya ntshe ga e qualify le go reka koloi le emetše ga batlo e ba 5 years ge mmušo o tlo go nya koloi o sa ntse re tlolole gomme go na le di-11 farms tše e le gore di ne di-mineral rights re a di nyaka from today chief le seka šhale le baka kamo go betsaya phogolo magoši a bopedi go tloga thoma ka sefata sa malvitsa go fitlha ka sefata sa thorometšane lebile ka gore re le bapedi maikelabelo a rena a re bolelele fela bopedi fela re bolelela le province ka moka di-ofici ga di gona sefata and-e ke a tseba o itse wa thoma programme nngwe botse kgoši mogašwa o tlhokofetse ya go phaphatha ka magetleng mogagetse ofice nngwe botse o legana ka mo public works e be o thoma taba eo ke ya go bona majatši a o a fatolola sore peke o tia tsela o tia sekolo sa lebale morwa modiši ke go tseba o se motho a malebadi ga o robetse ga o robale jwa matloga dibešong ofice tša mošate programmeng ya gago ga di tsene ofice tša mošate makaba ke go roma ga premier go alaliwa mo presidente ore re lwantšhe ntwa ya bana le basadi ka malapeng re le magoši chief re e sore 100% mara go shotha ka kwa go premier ka kwa go safety mapodisa a ne dikoloi le re ba ye jwang kwa ditšhabeng go se dikoloi di tlhabile ke madi lebile di feta le di šia le ke paesekela sebata so re ngwaletše re le bauba ga ba sa pela re ngwaletše tekicele nkabe re kopane le ena phogolo o bolele phogolo o tla go botša re kgopela gore re nešeite meeting o ka pela re nyaka each and every police station e di be le 15 ya dikoloi ka di sene na jo le tlo re botša gore na ga le re le šokela gore go se ka ba le dintwa ka malapeng na le amme jwang a go dikoloi sebata in terms of the administration ga o ka ya kwa bošego ke podisa le le tee goba le tlaka e tee ga go motho ka kwa gare ga police station and-e taba tše ka mokana a tsone di ria ga bošego keep it up o botše premier ya mafelelo ke ya kwa dipetlele o re boletše popi ramathuba taba ya gore mo ga sekhukhune go tle go hiriwe bana ba mo ga sekhukhune ba hirile polokwane e sa ntse o fitlha mafelelong o mmotse le banithosa bana ba bangwe baemedi bana ba aperego tse tshweufa re setse re ikwele ka podi ya tsela ke ra coat of the road gore le bona ge go ntse go ne le batho ba ba hirwago mo le bona ba ne le interest ba tla le ba bona o hwetse batho ba bamola re ba sa ba tsebe ga ore wa modumediša o sa tsebe gore o reng a re ka ina la ntate lela morwalela moya mokgetho e santse o fitlha mafelelong a se metlae e tlo o fitlha mafelelong ye nngwe re llago ka yona ke di-ambulance ga go ne di-ambulance mo dipetleleng tša lena bakgekolo ba gobala ka mo ba gekolo ba 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 bana ba rena ba 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 go no go tse ba 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 jwa ga ba khola ambulance ga e gone di hlabile ke madi go and rectify le regala regana le state funeral e be ka kwa go department tja lena e be lena le khono dirello tja lena ga botse le ska re tlaisha ka mo la bala re tlaisha le ka fa ya mafelelo o re boletse premier romme executive mayor gore a re ele go president ka tabeng ya metsi mo ga sekhukhune a re ne le metsi nka go baletse magoši a bopedi le batswadi ba rena ba tswa toronkong a ko go balele ba dipolotiki ba wene o roga o ba bona o rola dieta bo kgonang ka dimeng ba tswa tisregin bo mahudiphala ba tswa mo regineng bo fleke bošielo ba tswa fa bo mmadinoge ba tswa fa mara tisregin ga e ne le metsi re ne le letamošeng le ka kwa kete hop ke one 2 ke fleke bošielo 3 ke loscope re nyaka diantshara tša go nna metsela ya kae ga e le gore ga sebise batho ba sekhukhune Bauba go ya ka a kere kere ke ya feleletša ee ke a fetša ebile o ke mogolo wago go ya ka badudi ba le bahiri ba ka gore ganeng jale re šite re tsentše ke covete ka baka la dimine a itshwenye re ke tša bo rena re tlo dinyakišiše go ya ka nomoro ya ya batho ba ba berekago mo letšhalete e tswago mo sekhukhune ka gore e lebane kgoro wa gago jalo re requesta gore mmasepala wa sekhukhune e be metro ga e le gore o palela ke go ya kwa pele re tlo tekela wo mmasepala santse o ba metro tšhalete tsela tša kwa tša dimaene le re botseng gore di ya kae di tšea ke bomang gona di dirang a se sekhukhune se santse go be se deserva gore re be ditšhuana ka mogo and-e le seka re ga re bolela sola re kotse re kgogile moya dipolotiki makabo re soupa ke rena ba mošate ga re nyake ditulo ka mo go lena re tlo emela segabo rena le re laeditse gore ga le rate ga re kgopela tša mmušo a le renee jale le rena re tlo lemelela tša segabo rena sepedi se re ga o sa kwe ka ditsebe ga o sa kwe ka ditsebe ka letlalo o tlo kwa morwa modišeng ga e pala ka polelong ka diatleng ya kgonega morena mospiritual marere go ya ka magoro a se go tswana a ke se ka tatamolatšie mako ke a leboga
mosabana bau wa go gotša mollo ene o tlo o tuka ke ba tlotle ba bona ka bona ba moši o kuelela gore ka nnete mollo la go gona re gona mo mosabana bau e no ba re ikwiša bohloko ba gešong ka gore eng ka se e tlogele go yona before o nkgwating re le bakgoma le bakgomana ba ka kwa lapeng re dutse fase ba itse dirang se ngwalang se re ngwadile ka moka re dutse fase ka moswane tlišang se and re a tseba we are aware gore lengwalo la rena le fitlhile ko lothile presidente a ba le approva gore e tlo ba state funeral mara e tlo changewa mo tseleng nyako re e bolela ake ba tlo e changewa mo tseleng and-e ka lebaka le tee fela lehloyo ke ka lebaka leo seretong sa ga mampuru a re nna mme o mphele madi mabe ke mmono ke mašima la bomošiano gore tlo wa manala ke šišimetse lapeng lešo la matobo le modipane re kwa bohloko ba gešo mara ga go tshweng yene la o e boletse go mohlabana bauba re tlo no tlemaetatše o boletse ga botse a re lwe le anc ren bato go ne le batho ba ka anc ba tlhoile go rena finished